Tine inyweba kuba usisi shado twala omazi yowena ulapha ecaleni kwami sake sithi kugabagaba ukungqokola naye sishado twala manikwamkele kwimbadi
enkosi sana lami enkosi kakhulu
unjani namhlanje
ndivuyile namhlanje ikapa abantu baphumile kugcwele bazomamela umculo and celebrate iartists zabo zasemzansi so ndiyavuya mina ndiyathanda umculo ne and into esidibanisayo kamandi understand wonke umuntu ngumculo so siyavana nje sonke apha today
ngiyakuqalela and njengoba uze apha nje ulindele ntoni
ndilindele uJimmy Dlulu because yayazi ndiyamthanda uJimmy Dlulu ndilindele noLira oh you know andimboni kaninsi uLira because ndihlala apha ekapa so xa ifikile ndifuna ubona yena
all right abantu abamaziyo sishado twala bayafuna ukuqonda uba wenzani kwile mihla nje kaloku bakwazi kwimidiya
oh bendenza i-SA's Got Talent D1 ye-judges khona
yes.
So siyenza every year but ndi-manager i-artists uJimmy Dlulu is one of the artists I manage.
Wow.
So that's why I'm here today. Actually, ndiphangela ubona nje.
Okay.
To make sure uba yonke into ihamba kahle.
All right.
Yeah. And artist management. And I just came back from Joburg. I was one of the panel of judges for Mbokoto Awards, the awards zabafazi in the arts. And it was the first one is aQhubeka. So ndike apha na apha, you know.
Ndafana ngapha. A woman of many talents.
Yes.
Ndiyayithanda loo nto, ndiyayithanda. Njalo nje awuye kusebenza, usebenza mihla nemihla.
Hayi kaloku impilo yam ngumsebenzi. Andikwazi, andiphangeleli mntu. Pofu, I have things that I'm passionate about and izenza every day. So I ndizawufaka emculweni nakwimedia nakwi-entertainment nakuyonke into.
All right. Ngaba ithetha ukuthi loo nto asinabe siphinde sikuve kunomathotholo.
Hayi, kaloku sendimdala kumele siphane ngespace for igenge
sisina sidedelana.
Kaloku, siyenzile savula indlela for abanye mabangene ke ngoku.
Hayi, khumbula iShell Road to Fame.
Ne love corner.
Uyayibona lento?
Ne person to person.
Yebo.
Yo.
Asiyeke. Sishado enkosi kakhulu. Enkosi nangemisebenzi oyenzayo.
Enkosi kakhulu.
Enkosi. Kale ke lobe sicola naye apho sishado twala. Kambe ke yambona ke ndoba usekhona ku entertainment. Noba engasekho mhlawumbi e-radio nase-TV-ni kodwa usekhona kwi-business ye-entertainment.